filme imva ya mwihoro iraje kandi rero ije gusumba intore ntindi ije gusumba intore ntindi niko nabibonye
ah uramaze kubibona ko igisumba intore ntindi
yego prem ubyo mukobwa wacu arategura gose kandi imana ibishishikari vomera impano yiyo
kandi nawe narabonye ugomba gutegura nkawe
bishobotse ndanamusonze
ah voilà ako kantu ni keza cyane
ndumiwe
hari zindi sinema nka zibiri woba warabonye zagushitse kunyota
Hariyo sinema itwo byamaho. Genera iravye irangyohera cyane icituma nkunda ntuze
X-ray. Iyi sinema nayo ya ntuze yimwe. Iyi sinema y'urugo. Urugo ya fanira vini nayo uri kwibona gute mu imisi. Kandi nimwe mu yatumye ngira baronka inki ni sanka.
Iyi sinema iraryoshe. Ego nurugo iraryoshye cyane bariko baravyitwaramo neza barimwo kandi bariko baravyitwaramo neza barimwo barimwo
ndumiwe
mama si ntumiwe mega mayani amende manera kiza ro ijambo ngizi ritunganye bravo
imigu mudaro habwa umuntu yagize
mudaro mwaka
Yes, abakunzi b'Inshu Media ndibaza nkuko muhejeje kuvyibonera muravyiboneye yuko uyu ari aka ka video muhejeje kubona murabona ko uyu mwigeme ariko arambika imidari Amede n'ababi yake niwo munsi rero navuze ati reka ndamuzane kukubera abantu benshi barabivuze ati reka tumumutuzanire nka mayeri kiramvuga muntu nkuko nabibemereye ko abantu bose bagize amateka ngaha mwiransema iziransema zibiri duherutse kuraba iyo muri Moria ndetse ni ya imva ya mwihoro nzobazana nga aha tukababaza ibibazo nico gituma rero navuze ati reka mere ku uyu mwigeme mbanze ndamuzane ngaha ndamubaze aratwishura rero abantu bimara iki kigano sinzi ko nza kugishobora kubera umukobwa afise sourire imeze ukuntu ndibaza n'umuntu ayikaraba ikigano yacabibona cyane reka mbanze ndamwakire tantine karibu
nakoze cyane
uramutsa abakunzi b'Inshu Media unabidondora
abakunzi b'Inshu Media ndabaramukije nitwa Niyamahoro Grace abantu mukinye wa mareresi mu mugo wa 3F kandi nkabandi umufana wa mareresi
eh uwo muri 3Fax ah festation kuko naraye mbonye ko mwaraye mukwije aya mbe hagiya ni 5k y'aba subscribers ego amashugwe menshi cyane kwa fanira vine rero nico gituma nababwira ati ibintu ni byiza cyane atubone wona kanya ko ku festa nk'inyishu media rero uyu mwigeme twamutumiye cyane ariko tukiri ngaho oye uvuze witwa grace mbega grace hagiye gisiguriye
nitwa Grace je narabajije abari inyise bambiye yuko gisigura ubuntu
ubuntu ariho nandi numva ngo Grace ngurubura abandi Grace ubuntu Grace iki we rero uri ubuntu
yego
bw'Imana
cyane
yego okay turakwakiriye rero ngaha kunyisha media uyumva amahoro kuko tugiye kuganira ibi inabiriya utuntu tundi muraza kumenya vyinshi banza ugira subscribe wewe uyikura kurikirana inyisha media turi kumwe na Grace umukobwa rero twovuga ko yanditse amateka mwiransema ofisiere yo kwa Amede mana irakiza aho ariwe wenyene yitahuye akavuga ati reka nambike imidari aba bantu nkuko muriko murabibona ahani mu gihe yariko arambika imidari aba bagabo babiri mbe hajya imidari ni medaille d'or cyangwa ni imidari y'imiyumu
yari yose
yavuye ku mutima
yavuye ku mutima
ego okay reka tubanze duhere kuri presentation mu buzima busanzwe usanzwe ukuru duki
uretse filme nkina
uretse filme hamade yaho utundi tuntu usanzwe ukora tukwamamarize rega baba bakeneye kumenya nimba rutuntu ndandaza bakavuga ati tuze kumushorera mufiye wacu
ndu munyeshure ndana kimwe nkora
umunyeshure ukora akazi ko kwiga sante sana rero turumvise ko ari umunyeshuri murumva ko numukobwa afise kazoza kandi ariko arabikora neza cyane bafana ba manager nimumbaze reka rero ndababwiye ati ibintu yasa neza cyane ni Grace ndakubwiye ati Grace wewe neza winjiye wiyumvisemwe gute kwanza kwinjira mu mwuga wa sinema
kwinjira mu mwuga wa sinema nari yumvise neza kuko nakoze ico nakunda kubera ko nabyifuje kuva kera harondera ingene no bishika je ntawe nawe numwe ntandikira mu bakinyi ba film ariko ugasanga ntibampanye ishitomoye canke ntibanyishuye bivanye bitavuye kumva zabo bivanye hari abastaye nkabo bamakinyi bamafilm
bamasinema
usanga bafise baba bafise ama message menshi
yego
ama message menshi cyane kandi message nyinshi ziragoye
Ushusanga kuzishura bibagora.
Bibagora. Rero jewe nubwo batishura narabandikira canke nka batelefona. Ariko kugira ninje muri filme nabonye publication ya Fanny avuga yuko akeneye abakinyi ba filme irya casting. Chambuga jewe ku mutima chambuga ati ibi bije kunyisha iwanje kugira nanje shobore gushika ku ndoto ziwanje. Niona cyane nitabiyo iyo casting ama baragi ya casting hama
chamiri ishira kunuma
yego cyo shoot movie nakinye kandi nije nakiyandikiye
hama je rero usanzwe uri numwanditsi rero usanze wandika
iyo ngizwe umwete ndandika natanga bankankosora rero nakoga shoot movie nakinye niko nagaragaye mu konyene yego
kandi nubu uracafise umwete wo kwandika uguma wandika Okay, warashoye kugagaragaramwe mbega umunsi wa mbere akuka shooting movie kaja habona ukabona ati jewe shooting movie nanditse nkagaragaramwe iragiye habona wiyumvise gute
umunsi isohoka nari ku ishuri nari ndi mu ishuri ndani rero nta na telefone nari najanye ku ishuri ariko sije nabonye turatashe ngo nshike muhira ngo ndabibone sije nabonye ndatashe natashe nsanga ba mama bose bayirabye bambwira yuko nabikoze neza cyane
ati watwitse
yego rero nanjye niho nace nicara ndaraba ndabona yuko bitananiye vraiment ndabishoboye cyo bimpa kuhaje yuko no bibandanyamo
okay reka tugende rero mu bijyanye turabizi twese biragoye meshe kuzami mbega igihe ujya udecide je ngomba nje gukina sinema famiye yarakorohereje reka tuvuge famiye ensemble famiye yarakorohereje irakurika ubabagije ati ngomba je gukina famiye yarakorohereje irakurikura cyangwa gukina kwiri
oya ni byari byoroshye jewe natanguye gushaka gukina filme donc kugira mbone yuko noba umu actrice hari kuri église wacu anasenga hari ukuntu nasengeye muri Pentecote hari ukuntu rero nari muri chorale y'abana ko kandi mu ma grande vacances baragira ntuze bakategura ibikino bakaca banshya muri ivyo bikino nkaca nkina kandi urazi ibikorane vy'abana habari abantu abana benshi cyane n'abandi bakuze bazabacunga abo bana ntibaje mu mabarabara rero sinatinya ngo hari abantu benshi Donc navuga ati ahandiko ndabikina spoza yuko atamuntu numwe ahari nije mbiriko biramba ko nokunyena ego niyo naca mbona ndabishoboye bakambye ati grace wakinye neza igikino ndumva umengo basi biri muri jewe
ego
rero ndiyumvira gushaka gukina filme ndabimubwira mama wanje mama wanje n'umuntu antahura cyane kandi ndamukunda gose
yego
arambwira ati uribaza yuko wogenda gukina filme waza Pentecote yuko ari abantu
yego Pentecote ntimukumve nabi
oya barabizi prem barabizi
barigizi abakobwa baho bambara amajipo maremare ntibakunda ibintu byo kwiyekura
rero mama yambwiye ati umviriza nako no heze ishure amukacu bijamo byoroshye kandi uhejeje ishure ufise ico gukora
liberté
totale kubera ko papa wawe ababona yuko ukuze si kintu cyose yoca agira droit yo kukwankira rero je ico nabona nuko heze wohe manzu ka heze ishure hama ukaja mu byo ushaka ndamwumvira ariko maze kubona casting camvuga ati ntinchika
ati je sinorindira guheza ishure ahubwo reka mbanze ngindi
yego navuze ati sinchika kuko numuse wa casting naremenda siba ku ishure yego
wagiye bari bazi ko sivye kubera ugiye hari ya canke wasibiye mu ishamba mwe yitafye gusibira mu ishamba
eh nasibiye mu ishamba
Eh, uturataha casting usuratomburura urayishobora.
Yego, urayishobora nta nezerewe cyane. Nyene aho nagiye muri casting mama tabizi. Twena je na mutoyi wanje turarondera ingene tubwira mama. Turarondera ingene tubimubwira nyene bukebuke tubimwinjizamwo. Ndamuhenda yuko ntagi hari umunsi wari samedi niko namubwiye ati kandi naragusabye uruhusha. Umunsi ngenda naragusabye uruhusha. Tinone wagiye ryari sinibuka umunsi mama haraciye iminsi rero mama n'umuntu afana bafanira vene cyane akongeye agafana n'antoze arvera muhimba yabonye ifoto turi kumwe acavuga ati mana grace uragiye n'ukuri wahejeje ati najeje
ati wamaze gushikayo
umva byaramutangaje arumigwa nyene cyane ambwira ati ndabikubwiye uzamenya ingano ubwira papa nawe papa rero amaze kubimenya yambwiye ati arakuze ubwiye arakuze kandi arikunda sinobimukuramo arivyo bimurimwo abandanya senga imana hama yo nyene izomufasha
uwo munsi ku mutima wake wiyumva gute wumvise ako kajambo gusa muvye yavuze
Eh narumvise nishimye sine niteze yuko papa yobimbwiye. Oya niteze yuko abambwira ati. Kuramo mu mutwe yuko dashobora guja muri byo bintu taraheje shore.
Ariko uzubumva arabikwemereye.
Narumiwe cyane ndumirwa.
Ni byiza cyane rero ubu munsi twiko turakubona ego rameze neza. Uwo munsi rero barabonye aga filme kambere wakinye papa wakabonye yavyakiriye gute?
Papa mbe ntiyari bwakabone ahubwo munyuma yarambajije ati mbega ko wagiye mu mafilme nta nimwe urakina ngo utwereke turabe ahugeza aho kwishyura papa cambwira mama ati woba wararavye filme papa ntuyimwereke ndayimuronderera kuri YouTube acarara
yego acarabona ati ikirezi cyanjye kirazivuki
kandi rero nakinye ndira arumirwa ati none wowe yamarira uyakura hehe ubu nokubwira urira ubwo nyene worira umva
oya icyo umutima ukunze isombe ziruta inyama rero turiko turumva ko ibintu byari byiza cyane reka tugaruke uyu munsi naho wanone aho twabonye ku munsi wa Mungu werekanye ibitangaza muri rasema officiere y'imva ya mwihoro kwa AMEDE nirakiza aho wamwambise umudari bari kumwe n'uyu bahebe yake X-ray bam mbega ko kantu wakiyumviriye gute
narakiyumviye kuko bajya ndabakonda cyane nabakunze kuva kera ndondera ingene no baronka biranka uraze kubona umuntu kuri rezo sosiyo kiyumvira ati none uyu muntu nzomushikira gute basi ndamubone ndeke no kumukora amaboko basi ndamubona uko amaso ku yandi ariko byose nasanze ari igihe cy'imana imana yari yateguye ko ari ujya munsi nyine nomubona ariko byose nyine apa ndabikeza imana ariko na kado yateguye kijya gikorwa ndamushimira cyane kuko byatumye mbona abona nifuje kubona
yego uyu munsi wewe uri kurabona mu mwuga wa sinema ko ubu wamaze kwinjiramo na ubu wamaze kubunya kubwawe turabona ko uriko urabikora neza cyane kandi wamaze kwitahura kujyanye na sinema ni nk'igiki wosaba nk'umuntu yovuga ati jewe ngomba gushyiramo imitahe mu rya mwigeme uwo muntu wo musaba iki
yonyegera tukavugana nta kibazo je ndahari kandi turi no muri vacance umwanya urakwiye mbata kibazo
uyu munsi kuba warahuye na AMEDE mugakorana umuntu kinababi yake wiyumva gute
namateka cyane ndaryohewe gose kuko ni ibintu ntari nibaza ko byonabaho ko byonakunda kubwivyo rero ndishimye gose
Nakahe kajambo ubwira abakunzi b'amarere sindundi kw'iki gikorwa turiko turabona cya kadoravere cy'imva ya mwihuru
Icyo nabwira abakunzi ba sinema ndundi nuko bubandanye badushigikira filme imva ya mwihoro iraje kandi rero ije gusumba intore ntindi nuko nabibonye
ah uramaze kubibona ko ije isumba intore ntindi
yego prem urya mukobwa wacu arategura gose kandi imana ibishishikari vomera impano yiyo
kandi nawe narabonye ugomba gutegura nkawe
Bishobotse ndanamusonze.
Ah voilà, ako kantu ni keza cyane. Ego, hari zindi sinema nka zibiri woba warabonye zagushitse kunyota. Mu marere sindundi. Nizihe sinema utubwira za zakuryohiye mu masinema maze kubona?
Hariho sinema itwo byamaho. Genera iravye irangyohera cyane icituma nkunda ntuze
X-ray.
Ego, ko naramuri kurikirana ubwa mbere yagakina gakino k'ubuzima yego rero cha mbona ijya byamaho ndumva ndamukunze cyane baca bahabwa n'agashimwe k'umwaka
muri fest cup
yego cha numva nyine ko ari umuntu mwiza cyane ategura ibintu
bi ku murongo iyi sinema nayo ya ntuze yimwe iyi sinema y'urugo urugo ya fanira vini nayo uri kwibona gute mu imisi kandi nimwe mu yatumye ngira baronka inki ni sanka
yes nema iraryoshe yego nurugo iraryoshe cyane bariko baravyitwaramo neza barimwo yego
dada reka tugushimire watubwiye vyinshi gira kajambo ko gusozera ubwiye abakunzi b'inyishu media
abakunzi b'inyishu media ndabashimiye kuba uyihanganye ugakurikirana iki kiganiro cyose mubandanye mudushigikira muri bwa bumwe nyene turabukunda cyane
yego reka rero tubashimire yari mayeri kiramvu turi kumwe na grace wacu ndibaza gahitsi mureke kugira inziko aho manager baguma bigunganya mu bireki ndibaza hamwe amaze kumubona afise sourire azi kwandika azi no gukina harya bavuze ngo urazi no kurira
sindabizi
wari kuturirira tukaraba none hari abandi bantu ngahabosha barira gusagira subscribe vuba cyane mugiye kubona ibikorwa byinshi byiwe by'umwigeme ndababwira ati ciao ciao
ndumiwe